Kenya mondo ti gi teko sitima e tedo. Gino magiwacho ni biro thiro weche mag ketho alwora e kinde ma oganda ng'ado yiende mag tiyogo e tet margi ma pile ka pile. Kanogoyo diani e kaunti ma Kwale, Ramogi jofambo, meneja mar kambi mar Kenya Power bade ma Pwani Finias Marete nowacho ni nengo mar tiyo gi teko sitima e tedo ni piny mokalo kipimo gi yore mamoko. Marete nomedo wacho ni gitimo lalruok gi kembe maloso gige tedo matiyo gi teko sitima mondo mi giusgi e nengo mapiny ne jokenya.
Kitu ya kwanza ni mambo ya bei. Watu wengi wanafikiria ukipika na stima bei iko juu, lakini hiyo sio ukweli. Ukweli ni ukipika na stima bei ni kidogo, ni chini. Kwa hivyo tunahimiza watu wafanye na hii cooking kama njia moja ya Wakenya pia kuparticipate in environmental pollution control, because we are not in any way destroying the environment. It is very safe, it's environmentally friendly. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya waende kwa e-cooking badala ya kwenda kutumia makaa yenye inabidi tukate misitu yetu. Kwa hivyo it's important that we all go out there and tell people to adopt e-cooking as a way of conservation, and also the price is reasonable.